get something for this. Should we try it again?
Sky turning grey at the edge, and we're travelling further
up the peninsula.
Across the estuary, three rivers meet
in the corner,
marking the border. We're getting closer to
rolling over villages, towns that we know.
Rolling over villages, towns that we know. Journey progresses. Harbors and recesses, turning inland to north,
and we're winding up valley roads,
and the houses make pattern shapes that I recognize. Rolling over villages, towns that we know. Rolling over villages, towns that we know. Rolling over villages.
Da 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 da